Obila moro ma tesend obila ma Mbooni ochwado nyawadgi kod magina monege ne wach mapok oyangi nyaka sani. Komishona mar obila ma Mbooni West Charles Rono olero ni achijno kane duoko bunde mare kotieko tich nochwado nyawadgi kod magina monege. Bang'e to nofulore kende e tesend obila no. Nochwado nyawadgi kod magina diriyo ekore mar achich e bwo ng'edene. Obila pod timo nonro ewi wachno kendo gisebago romo mar golo paro mar konyo obila e seche magikale chandruok. Ringre obila manoneg oter kar kano ringre ma od thieth ma sub county ma Mbooni West.
Some officers from the nearby Mbooni police station overheard some loud bang forcing them to attend the bang because the bang was so loud. So the OCs and his officers visited the scene only to see a police officer based at APS headquarters at a DC's office lying. That is then we came to know that the officer who had shot the deceased one is a colleague. We did the necessary action. We placed him in cells pending further investigations.